Georgia. That is Shimaka. He's a very great guy. And I joke chase a Litungu.
Hiyo sasa.
Na Litungu yenyewe ndio hiyo. Hiyo ndio Litungu. Wi, cheza hii, cheza. Nimejua tuitaisha katikati. Hata umesha download, hata neke ingine. Bado kuna time mama. 56.
Overdose, overdose.